yazi tona masekade izinto zakho vele ngibuye ngibone ngathi uyagula ngekhanda buka nje namhlanje uphume kanjani nelanga awuyeke lezinto zakho asenze nje asihambe sobamba ukubhiya ngoba sinoma umbalwa nje sikwazi ukuthi siqaqeke nazo njengabantu
hayi angali futhi amkaba manje eyi ngikwamukile mina anginamali yabona nawe kubi
but now I'm going to relax and put some more going on. I'm going to go to the corner, Jim. I'm going to go to the corner. I'm going to
go to the corner. I'm going to go to the
corner. I'm going to go to the corner. I'm going to go to
the corner. I'm going to go mani umntamarisha ethi uneflop edale kayo la manje ngikhohle iphone nami la endlini kumele ngijike ngingcube yabo sobuya manje ngilini
imali phephu uyazi nje ukuthi siyakephi ngeke uyilahle iphone bese sifike lapha
ethi inteflop yabo kunekhwele ngiyilindele la ngisathi iphone mangiqeda ngifaka la esikhwameni sakho wena ozongigadela ukuthi ngingayilahle
wena manje umsebenzi ngizokunikeza wona
wena imali
utazini hamba hamba shesha phela Akubam. Wenzani?
Angithathi phone.
Uthathi phone kanjani phela nesikhwama?
Oh la hey, ngifake ishasha neextension, kufike ngishaje lapha iflat line phela.
Mazongena silima. Ukhi wazi kanjani uhlala lapha?
Tamarish, we are blacks, man. Those are basics. Songe siyazi ukhi ukuthi uhlala phansi kwesitina eduze omnyango noma phansi ko dustbin. Akuyonto angibuza yona le asanda ngomiwe mina fethu.
Wait. Uyazi ukuthi unemali kodwa yestokfela lesikhwama lesi?
Oh, hayi bengingabonanga. Ngithatha isikhwama nawafaka izinto kuphela sami.
Ngicela usibuyisele singazi. Shawo nje amalungu estokfela.
Hawu fethu kanti kunamali la.
Eh baba, 200k la.
200k?
Yeah.
Umntamari, hasambe sobuya nayo.
Oh, sofuna ukufana nami ke manje ke. Nami sofuna ngilemali. Yabona lo 200k la. Ngino 10k wami. Ngifuna ukwenza ngomsebenzi, ngihlukane ne-interest. Ngifuna nje ukwenza umkhulu wami umsebenzi. So manje angifuni ukubanda kanye ke ebugebengini.
Hayi, Ntamari. Mani, the 200k?
Yeah.
Hayi, lento ibukeze. Business opportunity. 100k. Siqonde.
Kilabo.
Yamadoda. Yithi wenzakaleni la? I'm going to go to the stokfel. I was just 17 years to accept a new table. So, my sister was in it. Welcome, put it as a babe. Nama, just a tour alum goes to see. Man, one case. Covers that I bought your tail. It's like a little too many people.
Oh, much of us. It fits poorly.
Yeah. We are pitbulls.
Sure, Lisa. Lisa. Jason.